Dumelang ma Afrika borwa a matle steexmon Dr. Tony ke nna le shapona takela bojentse leng gore di a gatlisa a tsa di 13 April 2022 just keep some Mr. Professor Maputa o phutha diaparo tsa magatjare Maki Maputa mara ga gore a kwe lawyer a emotsa gore Maki Maputa ka di 14 o tlabe a etswa bana le reng ka taba ye go me ra ke tima ka lebelo la motla re ke timela go nyatsi ya bana mantuli mosadi wele gore ne tona ka mosadi wa rao rao re bone a latele ke Charles a gone o tuka gara le benkele la gagwe a nyaka go tsewa gore what's popping between yena le katlego taba tse di tla feletsa kae bana a re tse gomme tlhoka go botse taba tse e leng gore di tloka dikwesa botlhoko le go feta ko gore re bone Maki Maputa alla bana mora ga gore a gore you are a free woman gora gore ka di 14 Maki Maputa o tlaba le motseng what if no potiso ko gore na badudi ba bolokelele na some bold songs I kept quiet so my team hold on.